Hi there, San Munani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu. Nayile indaba enkulu singakayikhohle. Hayibo, Baba Mseleku wakhuluma iphutha kubantu abadala, kubantu besonto. Wathi akusezi ukuba khona unumber 5. How? Nimbonile Baba Mseleku evuma ku TV ukuthi wakhohlisa abantu besonto ukuthi yena wayenze isivumelane ne congregation ayi noma no Mangwabe. Hayibo, sina sithanda ukuhleba siyababazi ukuthi phela ukushilo ku TV kule episode yokugcina washo ukuthi indaba yokuthi number 5 akazukuba khona wayekhuluma ne congregation ngoba esebona ukuthi kuzoba nomsindo. Waphinde futhi wayikhuluma le ndaba noMangwabe ukuthi unumber 5 akezi uMangwabe uvalile ugcinile ngaye after uMangwabe uqedile. So yini abantu manje bejikele uMangwabe? Baba Mseleku kuvume ku TV kahle kahle ube confessa ku TV ukuthi wakhuluma iphutha kubantu besonto. Waphinde wazokhuluma iphutha kuMangwabe. Ongenzeka futhi noMangwabe ukuthi wayidlulisa le ndaba uthi kahle kahle yimini ogcinile umagcina yimi akusenze ukukunye. Kodwa abantu sebethi manje isithembu bayofika ngisho ku 20 bayofika ngisho ku 30 kanti kube sekwenziwani? Ngiyaxolisa njalo bengifuna ukubuza ukuthi nayinaka yini leyo phathi ukuthi ubaba Mseleku wathi watshela abantu besonto ukuthi akaseze umthathu number 5 ngala uMangwabe naye wazi ukuthi number 5 akise. Waphinde futhi wathi ke isizathu sokuthi efuna number 5 manje ingoba kune gap. Iyiphi le gap? Ngoba ekuqaleni uthe akusona isizathu sokuthi ingoba kufanele kube khona abafana ngoba ethatha isithembu. Mina ngibuke lama episode eshayisana ephikisana lokho kubuke ku season 1 masuzobuka ngapha ku season 5 ayisafani inkulumo kodwa phela ngiya understand ukuze ishow ibe mnandi fanele kube khona umacelo ne drama fanele kube khona uMayeni esingamazi ukuthi ukhona uwakekho I don't care attitude yabo leyo nto kube khona uMakhumalo the peacemaker perfect wife beauty with brains kube khona uMangwabe othi nje angilandeli imithetho mina angilandeli yonke imithetho ngifuna ugcine lokhu okushilo kodwa ke bengayenzeli ke lokhu video bengenzeli ukuthi nje niyakhumbulani ukuthi uMseleku usitshelile ukuthi wakhohlisa abantu besonto waphendwa azokhohlisa uMangwabe kodwa ke nina nijikele uMangwabe kakhulu nisayida noMseleku hayi ningamaxoki kwesinye isikhathi kodwa ngicela siunderstand le nto ke singaze sibe singene sibe deep noma sixabane sibange okungekho yishow bafethu yishow zithando. So sikomenta nje ngesikubonile siyababaza siyadlula nasi sineimpilo zethu ningabeke senibuye senzohlasela le ntombazana ithi hayibo phume endabeni zabo kwashayaca manje ngikhuluma nalabo abayithandayo le show siyahleka nabo siyadlula kulapho kungahleki khona siyaxeka kube mnandi impilo yaqhubeka. Thank you so much for your love and support. I appreciate you. If you haven't subscribed please subscribe. Bye.